Kodwa mina bengiyaku unuthixo esengibike kuye yonke indaba yami bangiya sukuthi Yesu ngesako Kodwa mina bengiyaku unuthixo esengibike kuye yonke indaba yami bangiya asukuthi yena ungesakho konke